I'm Mr. Chico Stick. I wanna da 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 oh, cause you so thick.